Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ndabaramukije ndabahanikaze nchuti namwe banywanyi bi radio ijwi ry'abanyagihugu RPA amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu genekerezo rya 17 Nyakanga mwaka wa 2021 agizwe n'izindi ngo nkurunkuru zikurikira. Agateka kazi na muntu karacaho nyangwa mu Burundi bivugwa n'urongoye umugwi wa ONU ahavuga ko n'umugwi w'inama ya ONU ujejwe umutekano ubumwe bwa Buraya nawo nyene ariko ubibona. Dudu Dien yahamagariye umwe wese mubegwa n'ibiba mu Burundi gushitsa uruhara rwiwe. Muraza kubikurikirana murano makuru. Ugwego nshingwa ntwaro ntigwari rukwiye kwivanga mu bijanye n'ubutungane, aho umwe mu bashingwa manza avuga ko umukuru w'igihugu atari ugwego rujejwe gusambura imanza canke gusubiramwo imanza. Navyo nyene twabibateguriye mu mera zano makuru. Turababwira ibijanye n'imibano aho abanyagihugu bo muri zone Kanyosha basaba gusubizwa amatongo yabo yahinduwe itongo ryo gushinguramwo abafu. Ivyo biruko mu gihe bamwe bayashubijwe abandi nabo yagumye ahambwamwo abantu. Aya nayandi ni mukanya sangwe kazi. Amakuru tuyahere kuri ingingo iciye ku masonga. Umunyagihugu Methode Manirambona yahoze ari mu gisirikare cha kera XFAB twari twababwiye mu makuru yacu yejo ko yaramaze hafi indwi atawuzirengero giwe muri kino gihe ngo afungiwe mu gashoko iperereza k'Ibujumbura nk'uko amakuru adushikira abivuga. Uwo yahoze ari gisongerezi yari yahagaritswe muri quartier Mutakura ya zone Cibitoke komine na hangwa ni mu gisagara cha Bujumbura kwigenekerezo rya gatanu Nyakanga uyu mwaka. Atwagwa n'imodoka yo mu bwoko bwa pickup yarimo abasoda baje biyoberanije. Gushika ubu ico yagirizwa kikaba kitaramenyekana. Tubandanyirize ano makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu, aho hari imbonerakure yasinzikarijwe ubuzima bikomeye na bagenzi biwe ku munsi wa mbere uheze ni muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Mu gihe yagirijwe kuba yariko arihereza inzoga zitemewe n'amategeko mu masaha yo gukizura, bamwe mu mbonerakure zo muri iyo zone bavuga ko mugenzi wabo yahohotewe. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko.
Hari mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uheze aho imbonerakure zo ku mutumba wa 13 zone Marambya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura zariko zirakizura. Niho rero uwitwaro yize nshimira Imana batazira Kadoyi wo mu gacimbiri Buhomba yagwa mu byara bya bagenzi we. Icyo gihe nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu mbonerakure zo muri zone Marambya abivuga, aro yize nshimira Imana batazira Kadoyi ngo bamusanze ari karanywa inzoga y'ugwagwa mu gihe abandi bariko barakizura, ari nako guca yagirizwa ko yariko yihereza inzoga itemewe n'amategeko.
Kuba basanze ari karanywa inzoga y'ugwagwa mu gikombe akamagiriza ko ari umugiriye ari karanywa. Naho iwacu nta n'amwe badandaza umugiriye, nta n'amwe. Njye anafu ari bamufiti akamuca 50,000. Kumva rero ibyo 50,000 nawe ntawe yari gushaka kubikura, barakubishije umuntu. Nshimira Imana abayeze bakazira Kadoyi bashushe ifera bitwa kubika. Nanyine yaramaze gutumagurika nicara nagenda ku majyambere. Iyo mbonerakure ngenda hatimba kabisa.
Amasoko ya RPA mu mbonerakure zo muri zone Marambya amenyesha ko akagwi kasinzikaje ubuzima bw'iyo mbonerakure kagizwe n'umukuru wa gacimbiri Buhomba David Karikunzira batazira muntu urongoye umuganga Sende DFDD aho muri ako gacimbiri nyene Emmanuel batazira Maniga bigira Imana batazira Bakweta atwara imbonerakure aho nyene mu gacimbiri Buhomba hamwe n'uwitwa Robert batazira Gisimba bivugwa ko yoba bari mu mbonera kure zijejwe umutekano w'umukuru w'igihugu babiri muri abo bane bagirizwa guhohotera imbonera kure aroyize nshimira imana batazira kadoyi barafashwe n'igipolisi kuri uyu wa kane babiri bandi bakaba banyegeye kuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu wahohotewe nawe akaba ari karavugwa Muruganda kwa radio FPA twagerageje kurondera Christophe Maregeya harongoye umutumba wa 13 aho muri zone Marambya ariko ibirere bikaba bitadukundiye
Emmanuel niyunge ko urakenuye tukivuga ibyo mu gisata cy'agateka kazi na muntu bamwe mu bari mu nama ya ONU y'agateka kazi na muntu igira ya 48 bavuze kuri uyu wa kane ko abafasha mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara baca bivanga muri politike z'ibihugu baba bariko barafasha abandi nabo barashimye ibikorwa vy'intumwa idasanzwe ya ONU Fabien Salvioli kubijanye n'ugutsimbataza ubutungane no kugwanya ukudahana Emile Nibasumba
Birahambaye cyane ko ibihugu byaciye mu ntambara byubahiriza ibijyanye no guhana abakoze amabakomeye ariko makungu ntiyarakwiye kwifadikanya n'abafasha mu kwivanga muri politike z'ibihugu biba bifashijwe ibyo nivyo bamwe mu bitavye inama ya ONU y'agateka kazi na muntu igira 48 bashikirije kuri uwa kane kubwabo icyegeranyo cyashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya ONU Fabien Salvioli kirimo ibyagiriji bitagira ishingiro bimwe bimwe ngo byavuye mu makuru atariyo bakaba biyamirije ivyo ibihugu byabo byagirijwe babwiye intumwa idasanzwe ya ONU Fabien Salvioli kugushaka ko hatunganywa ibijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara hatisunzwe ibyaranze igihugu kimwe kimwe kwacyo bidakunda Fabien Salvioli akaba yashikirije ibyegeranyo bijyanye n'ingendo yagize mu bihugu bya Tunisia Uruguay Espagne Ubwongereza Sri Lanka hamwe n'u Burundi uwundi mugwi w'abitavyo nama ya ONU y'agateka kazi na muntu wowo urashima ibikorwa by'intumwa idasanzwe mu bijyanye n'ukuri ubutungane ugushumbusha no gukinga amabi ntiyisubirize kubwabo Fabien Salvioli yakoze igikorwa gikomeye mu bijyanye no gutsimbataza ubutungane no mu kugwanya ukudahana amareta ngo ategerezwa gushiraho inzego zikurikirana abakoze amabakomeye harimo n'ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu ibyo ngo bizotuma haboneka ukuri kubakozwe ko n'ibyo byaha hamwe n'imiryango yabo ngo bazogira kandi uburenganzira bwo kuronka ubutungane n'inshumbusho ngo hazoba habonetse kandi umwizero w'uko ibyo byaha bitazokwisubiriza
Emile Nibasumba tugukengurukire tubandanye ico gisata nyene cagateka kazi na muntu leta ya Barisito ndayishimiye co kimwe niyo yakoreye mu ngata yarahakanye gukorana n'umugwi wa ONU washinzwe kugira amatohoza ku Burundi mucegeranyo gisozera umwaka wa gatanu huwo mugwi berekana ko igihe Barisito ndayishimiye amaze ku butegetsi amabi akomeye yabandanije akogwa mu gihugu Josiane Muzaneza aragaruka kuri bimwe bimwe biri muri ico cegeranyo.
Ukwica, ukunyuruza, uguhagarika no gufunga abantu amategeko atubahirijwe, ukuboreza gufa n'ayandi mabi atubahiriza kiremwa muntu, nizo vyaho umugwi wawo ni washinzwe kugira amatohoza wasanze vyakozwe mu Burundi kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi kwa 18 ruheshi umwaka uheze wa 2020. Bafatiye ku ntaye zigera ku 170 bagize muri ico kiringo abo bahinga ba ONU basanze imigwi yakorewe ayo mabi ari yabahungutse abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera XFAD na bamwe mu bajyango babo eka n'umuntu akeswe kuba ari mu miharirwana canke akorana nayo harimo abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi cyane cyane abanywanyi ba CNL nabonye nabo bahinga ba ONU bavuga ko bari mu bakorewe ayo mabi Muri ico cegeranyo gisozera umwaka ugira gatanu w'amatohoza ku Burundi, abapolisi na cane cane bigisata kijeje gutabara vyihuta, groupement mobile d'intervention rapide mu Gifaransa, abakozi b'iperereza, igipolisi gikukira umukuru w'igihugu hamwe n'imbonerakure bagaruka imbere mu bakoze ayo mabi. Uyo mugwi wawo ni washinzwe amatohoza ku Burundi, uvuga ko leta y'u Burundi ari yibazwa amabi yose yakozwe n'abapolisi, abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwaro kuma bakugwa n'imbonerakure leta ngo ishobora kubibazwa mu gihe bayakoze batumwe n'abari mu nzego za leta eka naho samabi akogwa leta ntigira amatohoza kugira ihana bayakoze abahinga baone bavuga ko ibibazwa kuko ari izego gukingira agateka k'abarundi hambavu yayo mabatosekaza ubuzima bwa kiremwa muntu abo bahinga baone nibasize inyuma mabi ajanye n'ivy'imibano n'ubutunzi abarundi bakoregwa kandi basanzwe bugarijwe n'ubukene naho uwo mugi wawe niwashinzwe kugira amatohoza kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi wagerageje kwegera leta Evariste Ndayishimiye kugira bavuga n'iby'agateka kazi na muntu mucegeranyo cabo abo bahinga bawe nibavuga ko itigeze yishura ku maketi uwo mugi warungitse ikete rya nyuma akaba ari ryo mu kwezi kwa mbere uno mwaka.
Jezani muza neza urakenuye Dudu Diene arongoye uwo mugwi wa ONU amenyesha ko atari bo bonyene babona ko agateka kazi na muntu kagihonyangwa mu Burundi. Inama ya ONU ijejwe umutekano ubumwe bwa Buraya nabo nyene babibona uko. Mu kiganiro yahaye Radio RPA Dudu Diene yahamagariye umwe wese mubegwa nibiba mu Burundi gushitsa uruharagwiwe kurikira Dudu Diene.
Twe twashingiye ko amatora yabaye yashobora kuba imbarutso nziza y'impinduka mu Burundi. Ayo mabi ariko arakogwa agasezeregwa ariko ntacahindutse. Ibyo twaravyerekanye turatanga n'icyo twokwita urupapuro rw'inzira ruriko ibintu bifasha gusuzuma uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Inama ya ONU ijejwe umutekano naho yakuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu biguma bikurikiranirwa hafi iremera ko amababandanye kogwa mu Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya nawo nyene naho wahinduye ukubona ibiba mu Burundi uranavuga ko agateka kazi na muntu kagihonyangwa. Ubu rero naho umuntu wese yegwa nibiba mu Burundi leta amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yaba ayari mu Burundi canke yari hanze yabwo amashirahamwe ahuza ibihugu by'akarere Burundi buherereyemo abafashe Burundi bose harageze kumwe wese ashitsa uruharagwiwe
uwo muhinga wawe ni aragaruka cyane ku ruhara rw'amakungu mu gihe bafise ibikenewe byose byerekana ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rikogwa mu Burundi. Dudu Diene ayibutsa uruhara rwawe ni rwo gukingira abanyagihugu bageramiwe n'ubunyene. Kurikira Dudu Diene yasobanuwe mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko.
Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur la profondeur historique.
Amakungu twarayeretse dushimitse ko amabakogwa mu Burundi afitane isano rikomeye n'akahise k'igihugu. Novuga ko amabakogwa mu Burundi adashobora gutorega umuti n'ibikorwa by'akanya gato ntibishoboka. Mu gufata ingingo amakungu yategerezwa kubikorera ko twarerekanye ko ibyabaye mu Burundi byatumye hama haba amabaho nyanga agateka kazi na muntu yisubiriza. Dufatiye kuri ibyo bibiri bisigura ko ingingo amakungu azofata yabwirizwa kuba ishingiye ku gikorwa yahawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo gukingira abanyagihugu bose bakoregwa amabatosekaza agateka kabo. Iyo ngingo yabwirizwa kandi kuba ishingiye ku gikorwa cya ONU cyo gukingira abanyagihugu bageramiwe hakanakoreshwa amategeko n'ibisata byose byashyizweho bagateka k'abantu kubahirizwe ku isi. Ubu rero hasigaye aho amakungu gufata ingingo. Reka ndanavuge kandi ko kubona uyu mugu warongewe ikiringo imyaka itanu yose ari ibintu bibagake. Akenshi imigwi nk'iyi ihabwa umwaka umwe yatevye ibiri. Umugwi wamaze imyaka myinshi niwakoreye muri Siriya. Ibi rero bisigura ko n'amakungu yabonye ko Uburundi bukeneye kuguma bukurikiranirwa hafi.
Tukivuga iby'agateka kazi na muntu, ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'agateka kazi na muntu Human Rights Watch risaba inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu kugumiza mu Burundi igisata cha ONU gikurikiranira hafi ibijanye n'agateka ka muntu. Mu nama ya ONU ijejwe iby'agateka ka muntu yabereye Geneve mu Buswisse muri ndwi, John Fisher aserukira Human Rights Watch amenyesha ko ubwicanyi n'ayandi mabi atandukanye bikibandanya ukuri kwamye mu Burundi. Aha iryo shirahamwe rigatanga akarorero k'ibiziga byabonywe ku ruzi Rusizi bifise ibimenyetso vyihohoterwa. Kurikira John Fisher aserukira Human Rights Watch mu nama ya ONU ijejwe iby'agateka ka muntu.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit cette semaine à Genève pour discuter la situation grave.
Inama ya ONU igabagatera kadina muntu yakoranye n'inyumvu turimo i Genève mu Suisse kugira baganire ibijyanye n'umutekano muke mu Burundi. Mu cyegeranyo basohoye kuri uyu wa kane, umugwi wa ONU je bamatohoza barerekana ko kuva Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, imyango y'agateka kadina muntu byabandanije. Aha twovuga ubwicanyi, abantu banyuruzwa n'ababoreza igufa. Ibyo byose biragaragara mu matohoza ya Human Rights Watch. Kuva mu kwezi kwa myandagara 2022, Human Rights Watch yaramenye ibiziga bitari bike byatowe bireremba ku ruzi Rusizi muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Akenshi ntitwashobora kumenya imyitondoro y'abishwe n'icyo bazize. Abanyagihugu bo mu micungararo y'ahatowe ibiziga baratweretse amafoto agaragaza ko abo bantu bishwe babanje kuburizwa igufa, abandi nabo bakaba bishwe barashwe mu mugongo. Akenshi ibyo biziga byasa bihabwa n'imbonerakure, abapolisi n'abajeje intwaro, kandi ata matohoza yabanje gukogwa. Ni ngombwa rero ko inama ya ONU igihugu gatoya kazina muntu igumiza mu Burundi igisata cya ONU gikurikiranira hafi ibijyanye n'agatoya kazina muntu, ikongera igashyira hamwe n'iby'agatoya kazina muntu gishimikiye ku bijyanye n'ubutungane
hamwe.
Tubandanyirize no makuru mu gisata c'ubutungane. Umukuru w'igihugu ushugwego rujejwe gusambura imanza canke gusubiramwo imanza, ivyo bishikirizwa n'uwanonosoye ibijanye n'amategeko inyuma yaho umuvugizi w'umukuru w'igihugu Eveline Butoyi ashikirije ko Evariste Ndayishimiye agiye kuzarakira imanza zaheze ariko zabonetsemwo akarenganyo. Yesunze ivyanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, umushingwa manza Gustave Niyonzima asigura ko urwego nshingwa ntwaro rutari rukwiye kwivanga mu bijanye n'ubutungane. Kurikira umushingwa manza Gustave Niyonzima.
Bwa mbere na mbere novuga ko hari itangazo ritangaje bimwe bikomeye kandi riteye agahinda. Uravye amategeko ingene avuga ko ibisata nshingantwaro vyo gutungane n'ivyo gutora amategeko mu nama nshingamateka vyose vyigenga, atana kimwe cinjira namwe mu kindi. Rero novuga ko ari kwivanga kwibutegetse ishingwa ntwaro mu vyerekeye ubutungane. Twisunze ingingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro riratomora neza ko umukuru w'igihugu ari waserukira ubutegetse ishingwa ntwaro agaca afashwa n'icegera ciwe. Rero umuntu abiravye naho bakunda kuvuga ko ari kizigenza mukuru ntibisigura ko acaja gucimanza, bisigura ahubwo ko ahagarara akabona yuko ugo rwego gukora neza mu bufasha yobuha n'ibindi kugira hagume hari ubwigenge mu butungane, ariko ntibisigura ko umukuru w'igihugu ari wacimanza. Rero si sentare, si parke, si urwego rujejwe gusambura imanza canke urwego rujejwe kuzisubiramwo ico twita revision. Oya haba namba kuko imanza twisunze ingingo ya 210 y'ibwirizwa shingiro, imanza zose zicigwa na masentare gusa n'uwo mucamanza ababifitiye ububasha bwo kubiraba no mwiyungururizo hakaba uwundi mucamanza no muri zagasambura manza, ariko si umukuru w'igihugu abikora. Kuko twisunze n'ingingo ya 214 mu gace ka kabiri y'ibwirizwa shingiro iravuga yuko ari umucamanza gusa afise ubwo bubasha, kandi ko na wenyine ategereza kwisunga ibwirizwa shingiro gusa n'itegeko. Uravye ikindi kiza kibishimangira ko ingingo ya 214 mu gace ka mbere k'ibwirizwa shingiro irategeka cyane, ivuga yuko ubutungane bwigenga. Turavye inama nshingamateka canke nkenguza amateka canke tukarara urwego nshingwantwaro.
Yari umushingwamanza Gustave Niyonzima. Abanywanyi b'ishirahamwe giyemeje gushigikira abatishoboye na cane cane abasangwa butaka mu bijanye n'indero hamwe n'iterambere UCDD, barasaba irekugwa ry'uwashinze iryo shirahamwe amaze ukwezi kurenga afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ivyemezo RPA ihabwa n'abo banywanyi vyerekana yuko ifatwa n'ifungwa ry'uwo yashinze iryo shirahamwe cyaranzwe n'amanyanga hamwe n'iremenanya ry'abarongoye iryo shirahamwe muri kino gihe. Idonido na Francine Mahoro.
uwashinze ishyirahamwe ICDD azwi ku izina rya Innocent Mahwikizi. Amakuru dukura mu banywanyi b'iryo shyirahamwe amenyesha ko Innocent Mahwikizi yahagaritswe ku igenekerezo rya 2023 mu Kakaro n'abagabo batatu bavuga ko batumwe n'urwego rw'iperereza rwo mu gisagara cya Bujumbura bari kumwe n'inyamiramabi. Aya makuru abandanya amenyesha ko abo biyita ko ari abakozi b'iperereza baciye bamujyana muri parake ya Gitega kugira yumvirizwe mu nyuma ajyanwa gufungirwa mu gasho bita Ibomani. Abanywanyi ba ICDD twaganiriye bamenyesha kandi ko ihagarikwa rya Innocent Mahwikizi ryaje rikurikira ikurwa ryiwe mu mabanga y'umuyobozi w'ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu. Uko kubagozwa mu mabanga bukaba kwateje imari nyinshi mu banywanyi bavuga ko ubwo bubasha bufiswe n'inama ya bose ibyahavuye bituma n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yandikira urwandiko abarongoye iryo shyirahamwe rusaba kuja inama bagakemura amatati yabo mu mutekano. Abanywanyi ba ICDD bari ku ruhande rwa Innocent Mahwikizi bavuga ko bamaze kwerekana ubwo rwandiko bw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ariho abo bagabo batatu bakiye bakinjura. Ikindi abo banywanyi bamenyesha ni uko babarikirije mu rwego rw'iperereza rw'i Bujumbura abo bagabo bavuga ko rwabatumye nabo bakabahakanira ko abo bantu batabazi. Amajwi RPA itashimye gushyira ahabona ku mbo z'umutekano yafatiwe ku telefone y'umwe muri abo yemeza ko abo bagabo bari bahawe amafaranga y'uburaro hamwe n'ifungurwa mu gihe bari mu gisagara cya Bwitega kugira bafate Innocent Mahwikizi bemererwa amafaranga y'agahembo kuri icyo gikorwa ataremenyekana igitigiri. Ayo majwi nyene avuga ko uwo mugambi wari wateguwe n'urwego nyobozi rwa ICDD rurongowe n'uwuserukira iryo shyirahamwe Ndatimana Panseri n'icegera ciwe ahingejeje Alfred asanzwe ari umushingamateka mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Abanywanyi ba ICDD bavuga ko abo baserukira bamaze kubona ko Innocent Mahwikizi arekuwe inyuma y'iminsi ibiri agejejwe Ibomani ngo baciye banyarukira mu gisagara cya Gitega. Kutyo rero Innocent Mahwikizi yinjizwa mu gasho k'Ibomani ku igenekerezo rya 2027 mu Kakaro. Nk'uko ayo makuru abimenyesha komiseri w'intara ya Gitega yavuga ko intumbero ariyo kumukingira kuko ngo yashobora kugirirwa nabi umwanya uwo ariwo wose. Abanywanyi ba ICDD bavuga ko aho mu gasho k'Ibomani Innocent Mahwikizi yamaze hafi indwi zitatu imbere yo kwinjizwa ibohero rikuru rya Gitega amazemo ikiringo kirenga ukwezi. Makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibyo abo bategetsi bagiriza uwashinze ishyirahamwe ICDD Innocent Mahwikizi n'icyo abanywanyi bayivuga ko.
Fosine Mahoro urakenuye tubandanyirize ano makuru mu gisata cy'intwari bereye abahinga bakurikiraniye hafi umugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeje basaba umukuru w'igihugu gukora amatohoza y'ubusuma bwaranze uwo mugambi kuva hatangwa isoko. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu amenyeshereje ko abasahuye amafaranga yo kubaka urwo rugomero bari bakwiye gutangura kuyegeranya kugira bayasubize. Ido nido na Eloge Divin Remesha.
Nimurabe amahera yatangiwe kugomera kubagaje uno munsi twatwe yikubaza ku mukanda uburi mwe bugahagarara mutamana naso hose uzabona bavuze ngo tusubire kubake kazeke amahera yatangiwe. Ubu mutugeze mu bihe twemera kwizakije gatuba
aho mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari karagabisha basahuye amafaranga yo kubaka urugomero rwo kuvomera imirima ku ruzi Kajeke mu ntara ya Bubanza. Amanyanga ajyanye no kubaka urwo rugomero yatanguye kwibonekeza kuva umushyikiranganji w'uburimyi n'ubworozi w'icyo gihe atanze isoko ryo kwiga uwo mugambi ku muhinga atabifitiye ubushobozi, aho mbere bivugwa ko umushyikiranganji Odeta Kayitesi yatanze iryo soko atanamahiganwa yabaye. Abahinga muri icyo gisata banegura ubugiryo soko ryahawe engineer agronome Kabwa Agapit aho kuyiha umuhinga mu bijyanye no kubaka engineer en construction mu rurimi rw'igifaransa. Ikindi umukuru w'igihugu atokwirengagiza nk'uko abo bahinga babandanya babimenyesha ngo ni uburyo amwe mu mashyirahamwe yari yatsindiye isoko ryo kubaka urwo rugomero yagiye arakinjura ayandi akirukanwa bakinjiza amashasha bidaciye mu muco. Ayo manyanga yose wakaba yakogwa mu ntumbero yo gusahura amafaranga yaragenewe kubaka ugo rugomero kandi undura kugabo bahinga ngo no busuma bw'ibyare bimaze kurangurwa aho hubatswe ugo rugomero aha bavuga imiringoti y'imibumbano ivyo bita buse en béton zigera ku 10,000 zakuwe muri ico kibanza mu buryo butumvikana bikavuga ko zoba zagiye kubakishwa ku rugomero rwa Jiji Murembwe mu gihe buse imwe iciye amafaranga 200,000 aba bahinga bemeza ko kuri izo buse zonyene hazoba hatahuwe amafaranga n'umuriyari ndumwe hamwe n'imiliyoni 200,000 z'amafaranga y'amarundi naha nyene abo bahinga bagasaba ko umukuru w'igihugu yokora amatohoza hambavu y'ibyo amasoko yacu avuga ko n'igikorwa cyo gutanga imizibukiro kuri bene amatongo nacyo nyene kiri mu byatumye ibikorwa biteba gutangura basigura ko ibyo byaturutse ku biturire byagiye biratangwa aho wasanga ku ntonde z'abahabwa iyo mizibukiro atabanye n'amatongo bazishyizwe ko acaguma imari zadindije itangurwa y'icyo gikorwa aho bahinga barangiza bamenyesha ko ibyo umukuru w'igihugu aherutse gushyikiriza bitoherera mu majambo gusa ahubwo ko hotanguzwa mu maguru masha amatohoza yimbitse
Ero divere mesha tugu kenguru kire inyuma ya karuko gato tubandanye ibivugwa mu mibano.
Erupia.
Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Butihinda iri mu ntara ya Muyinga bashize amahera y'umutahe muri koperative Sangwe bavuga ko atagitungwa bahawe cyongeye no kumwimbu wabonetse ntaco bahanovye bagasaba abarongoye iyo koperative kubatunganiriza inkuru ya Elvis niyo mwungere
Abo banyagihugu bo muri komine Butinda bavuga ko kugira abandikwe muri koperative umwe wese yatanze amafaranga 12,000 aho akaba hari mu mwaka uheze w'ibihumbi 2,020 abarongoye iyo koperative bakaba bari babemereye ko bazohabwa ibitungwa muri wa mugambi wa leta yafashe cy'abari mu makoperative abanyagihugu bavuga ko hageze guhabwa ibitungwa ngo bakuwe mu bandi kuko umunyagihugu abivuga
twesana muri komine Butihinda twesana na koperative Sangwe kiratugora gose kandi twarakwije imitahe bamwe bamwe nta jewe na jewe nyandiko ndavuga nari nayitije ariko kugeza n'ubu nta n'igitungwa na kimwe nta n'inkoko nta n'impene nta n'ingurube kuko mu Butinda nabonye batanga ingurube n'impene nibyo byaguze bya miliyoni 10 ariko ntaturaba none ayo mafaranga twatane yadusigiye hoho byahereye hehe bumva ko batubereye amafaranga
uretse ko batahawe ibitungwa nuko umwimbu wabonetse ntacyo bahawe mu gihe bari bapfadikanije n'abandi kurima
hanyuma atatwarinye habaye aho dukote aho bakotekeje yego ubwa mbere hamwe twateye ibirayi Ani dekeri ibigori, ani dekeri ihagi, yego, twabimbuye. Abandi hari abo bahaye, twebwe bamwe baratwima.
Basaba abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye koperative Sangwe, aho muri komine Butihinda kubatunganiriza. Uruganda rwa RPA twarondera Birandinzire Voka, musitantiri wa komine Butihinda, ariko twamukenye.
Elvis niyo mwungere urakenuye tukivuga ibivugwa mu gisata cy'imibano abanyagihugu bo mu Ruziba ni muri komine Kanyosha basaba leta kubasubiza amatongo yabo akareka kuguma ashingurwamwo abapfuye ni mu gihe igice kimwe cy'ayo matongo casubijwe beneyo ariko ikindi gushika ubu kikaba gishingurwamwo abapfuye kandi banyeneyo bavuga ko bafite ibyemezo ko amatongo ara yabo Eloge Kwizera
Imiryango igera kuri 15 yaho mu Ruziba niyo iriko irasaba leta kwikomorera amatongo yayo ayo nayo muri kino gihe yagizwe itongo ry'abapfuye abanyagihugu bamenyesha ko leta ubwayo yabemereye ko aho hantu atatongo ry'abapfuye yahagenewe ariko muri kino gihe bagatangazwa n'ingene aho hantu haciwemo kubiri bamwe bagasubizwa amatongo yabo mbere bakanahubaka ariko abandi agategera amaso agahera mu nzira umwe mu bafise itongo arabitubwira
ico ndashaka kwakira kiri bake hariho gambye ko afite umuntu n'abazo nuko batwemereye ko neza akakabure ngo kahari mureke akakabure kahari kandi ntari hamwe hamwe bakaca bakomere igipande kimwe kikabwira birirwa nkande tibure ki gena murindiye izimba zirimo zikande zihere hanyuma mushikira amafarasera yanyu twararinde tukabura abandanya bariko barahahamba kandi igice kimwe bene nkubaro batamazu bikagenda neza mugabo twebwe tukarindira n'ubu ariko ikibazo dufite ni ikimwe ababigenzi badutumurire neza batubwire n'ikintu dushobora kurindira kugira ngo baduhe amafarasera
n'umubabaro mwinshi iyo miryango yanyazwe amatongo yayo imenyesha ko idatahura ingene bamwe basubijwe mu matongo yabo abandi nabo igaherera mu majambo mu gihe leta yari yabemereye guhagarika ibyo kwashingura abapfuye
urumva birababaje kuba bamwe bariko barangura imigambi abandi basanga barahishanye kandi ari ahiwabo impapuro zirahari impapuro bakuye mu bushyikirano bw'intara y'agati mu gihugu bakaguma bahaba n'igihugu bakaguma bahahamba ntibyumvikana ukuntu rero bose bahacamo kubiri igice kimwe hanyuma ikindi gice kikaguma kibandanya kiriko kirahamba mufarize ubushyikirano bugezwe tubwire neza ko akaburi ko muri iyo meri ya Bujumbura kuba katakihari nuko katakihari mu gihe hari habuzwe neza yuko ategerezwa kwandika icyapa kugira ngo babuze abantu bahahamba
isoko ryacu muri zone Kanyosha rimenyesha ko icyo kibazo cy'abanyagihugu kimaze imyaka ine kitaratorerwa umuti bene ayo matongo agasaba leta gukora ibishoboka byose kikabaha umuco kuko ku bwabo ibyo bariko barakorerwa ari akarenganyo
Ero shwizera urakenuye ni no kuri yo nkuru yawe duce dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 nyakanga umwaka w'2021 mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje buruganda rwa FPA ndabakengurukiye Marie-Ange irakoze nariko ndabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banye no mu byanyu na gahwanye